Hello guys and welcome back to my channel. My name is Unontobeko Wakangubani. If you're new to this channel, please hit that subscribe button and that notification bell so whenever I upload, you'll be the first one to know. King Mrs. Zulu kazwelithini uthi we as South Africans should stop ill-treating illegal foreigners or just foreigners in general. We should be happy that they chose our country to live in. For me, uphimbe kakhulu ngangezwe lakhe angizwa lenkulumo yakhe. Hey, labantu bahlukumeza. They bring rape, they bring so much crime. They bring drugs. Angazi noma ungangezwe lakhe uke wabona yini ukuthi mangaki ama drugs asetholakele kule province yethu iKwaZulu Natal.
Asimase ukuphatha kabi nomhlukumeza abantu bangaphandle. Siyazi ukuthi indawo abasuke besuka kuzo bezofuna noma bezobheka impilo engcono ezweni lethu. Tunafanele ngabe siyajabula yini nasizwe ekumele ukuthi nibakhombe indlela ukuthi uma ukuthi ungwaseNigeria, ungwaseCameroon noma ungwaseGhana, manje ethu kuKwaZulu sinenkosi-ke thina la. Manifuna ukuhlala la. Amanye ukhonze enkosini siyokwazi ukuphilisana nalaba bantu kodwa uma nizohlala nabo emadolobheni nendlela ezinto eniyidlala angeke kulungele ukuthi nabezini lapho nje asingakhohlisana batsheleni ukuthi sinenkosi-ke thina la siphila kanje asihambe mfowethu siye enkosini uyakhonza la uKwaZulu singabashaya. Masenze kanjalo niyobona Zulu mnyama angeke sibenakube besinikeze inkinga laba bantu ngoba ukubalulekile ukuba sikhumbule ukuthi nabo bangabantu abazonelwa. Lokhu engihleze ngikusho ukuthi isilo esekuzile sasisho ukuthi umuntu akaboshwa ukuthi useyisilwane aphathwe njengesilwane.
This takes me back to Umdlokombane, inkosi yethu uZwelithini esakhotham. How he fought so much for these illegal foreigners to leave our country because they bring nothing but crime.
Ungcele yethu kuyangena nje kuyaphuma nje okuthandayo kuyangena kuyaphuma kuthatha iy'moto zey'ngane zethu. Ngabafayi bethu beyihambela begudla imingcele kuvakashela ihlobo kuqhamuka igebe qhamuka ngale kwemingcele kula mazwe esakhelene nawo ziyathathwa lezi moto manyalamani wona lawo kanti apha amasosha kule mingcele ngoba lezi moto yithathwa ngabantu abaphethe ibhama ey'babayo kodwa imingcele yethu uma ngabe igadeke ngokuyikho.
I wonder if King Mrs. Zulu is aware of the level of unemployment rates in our province, KZN, or country. Ingonyama Trust, let's talk about Ingonyama Trust. I have never heard of a school that was built by Ingonyama Trust or a clinic that was built by Ingonyama Trust. God, that they are the custodian of our land. Make it make sense to me. Here he is now fighting for ama illegal foreigners. Yet ama illegal foreigners, they don't respect our laws. They don't respect our laws. Please do share your thoughts down below. Ngiyabonga ukuthi nize nafika la esiphethweni sevideo. Please don't forget to like, comment, don't skip the ads, and turn on that notification bell. I will see you on my next one. Bye.